Mwambie tunamalizia sasa hivi. Mwambie sasa hivi wasichana wanaongea. Jo Emmanuel. Samuel. Come. Unajua kuchukua? Ndio. Chukua, chukua. Ana maangalia. Maangalia na mistari.
Let me talk to the teacher. Yes. Just wait there.